Beileva yaki tu na vakana na Sengani vakambau tirawatu Nai rongo rongo nino musangole Na vaka isa isa kinatangi Sengani dengurawa nanomu Tala no ataki Kongole vaka 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 Ki Australia vaga vaga Kabani ambaki gono usasanga Rui moshi moshi taki ninda samai sema Tuna viwe kani me mai dua tuna vuvale binaka Sombo rusi yate sa Langa tu Vera tau na mu vei tinani Nyasa senga tale Ninga ile su tale ani No mu Samaiali Sombuna vaka vebu Elomani vale Kote kibuna Na lotu mewaga Bulani vaka Songoni vata Kosa rui sinai enai alo ni loloma Nomu kawai veira nomu idamba Mermaro rohi garabi nai tabi Eraka divikina Nai vakarai taki binaka Kosambi uyutatu mai beira Leweni buvale vakada kadaka Laboni ose labo mosi randautukuna Nomu ivaka sala ki mamina taurande ikina Sombo rusiate sarimosi Langa tu, beira tau na mu vei tinani Nyasa senga tale, ninga ile su tale Nomu idamara musi kakadeu elomani bale. Kaimo de toka rusia te mai vei rătăuna lima nalubem sai veni asi kei netava koloata kei losana kei makereta sai nimili nawati mundi. Siate sarimosina Kavila galatu virato no muetinani Nossa sena tale, diga ile su tale.